Thank you so much. I want to declare now that Wanangu Mbwana is now the husband to Mwawi Kumwenda. And Mwawi Kumwenda is now the wife to Wanangu Mbwana.
Aha.